Thank you. Da 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 Testing. Hello. Hello. Well, thank you. Thanks for coming. Let's hear it for Selva Ganesh on Kanjira from Madras, India. Uma Shankar on Gatam. Uma Mahesh on vocals. Jonas Hellborg from Sweden on the bass. I'm Sean Lay from Memphis, Tennessee. We'll be back for another set. Stick around. Thanks a lot. Thank you.